My name is ashobora kubabona nuko binshimishije kubona umuryango wenda nyambirana na mama nkuko tutari tuziranwe.